Haze mu makuru yaranze ukwezi kw'icyenda n'ukw'icumi mu isengero rya Oasis Christian Center.
Mu gitondo cy'uwa gatandatu itariki 2 ukwezi kw'icyenda mu 2023 abagera kuri 20 nibo babatijwe mu isengero rya Oasis Christian Center. Wari umunezero ntangere kuri abo bateye iyo ntambwe ika ndetse no ku muryango w'isengero rya Oasis. Uyu munsi nyene gisata cy'abana bari munsi y'imyaka 12 aricyo Sunday School cyarateguye igikorwa cyo gusozera uburuhuko. Wabaye umwanya mwiza wo gukina, gusangira no kuryoherwa hamwe. Umuzezwa sengero Nahimana Dieudonné yaboneye hakaryo ko kubavugisha kugira ngo abatere intege yongera n'abasengera.
Kuva itariki 29 z'ukwezi k'umunani gushika itariki 3 z'ukwezi k'icyenda mu 2023
twarabanye n'umukozi w'Imana ava mu gihugu cy'u Rwanda umwungere ibersugira. Azwi cyane nk'umuhinga akongera akaba umwigisha kubijyanye n'ubuzima bw'abubatsi. Itariki ya mbere y'ukwezi kw'icyenda yarabanye natwe ku gicaniro aho yasangiye natwe amajambo dusanga mu gitabo cy'itanguriro gice cya mbere ku murongo wa 26 agira ko yerekana icyo Imana yari yararemeye umuntu kandi yamaze gushitsa muri Kristo Yesu. Asozera avuga ko umuntu yaremewe kuganza kandi ko buri muntu wese afise icyo yaremewe kugira biciye muri ivyo Imana ihabwa icubahiro. Yarongeye abana nabubatse itariki 2 z'ukwezi kw'icyenda aho kabaye akaryo keza ko kwibutsanya impamvu Imana yashatse ko habaho umuryango biciye mu guhura kw'abantu babiri ari bo umugabo n'umugore. Arongera akerekana ukungene Imana yatunganyije urugo kugira ngo kibi kibanze aho umuntu ashobora kugirira amahigwe. Ku munsi w'Imana itariki 3 mu kwezi kw'icyenda mu 2023 yarongeye abana natwe aho yadusangije amajambo dusanga muri Luka igice cya mbere ku murongo wa 28 aheraheza avuga ko umuntu wese afise imbuto y'icimana yamuremeye kuba kandi ko ariyo yonyene izi ukugene biri bugende nabo iri buguhuze nabo kugira ngo ico yashize muri wewe kivuke. Kuva itariki 13 gushika itariki 17 z'ukwezi kw'icyenda mu 2023 isengero Oasis Christian Center ryari ryateguye igikorane citiriwe imisi y'ubwiza. Byabaye ibihe bidasanzwe ku isengero aho twari kumwe n'abakozi b'Imana nka Pastor Mark Gagisie arongoye isengero rya Love Center, intumwa Kévin Sibomana arongoye isengero rya City of the Living God ndetse n'intumwa Joshua Hamkurungi arongoye igikorwa The Kingdom Tabernacle mu gihugu cya Uganda. Icyo gikorane cyasozerewe n'umugoroba wo guhimbaza aho abaririmbyi nka Alexis Dusabe, umugwi The Springs ndetse n'umugwi Victorious Team babiciye biracika mu ndirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana. Imiyabaga yo mu ishengero Oasis Christian Center yarateguye gusohokera kuri Jardin Public itariki 16 z'ukwezi kw'icyenda. Wabaye umunsi uryoshe kuri uwo mugwi kuko habayeho gusangira, hategurwa inkino zitandukanye ndetse habaho no kumenyana birushirije hagati yabo. Buri kwezi mu ishengero rya Oasis Christian Center harategurwa iminsi 3 yo gusenga twisonzesha. Mu kwezi kw'icumi ayo masengesho yabaye kuva itariki 4 gushika itariki 6 mu 2023. Itariki 6 z'ukwezi kw'icumi mu 2023 twabaye mu bihe bidasanzwe ku gicaniro aho twari kumwe n'umwungere Steve Jenkins ava mu gihugu cy'Ubwongereza. Yarongeye abana natwe ku munsi w'Imana itariki 8 z'ukwezi kw'icumi aho yasangiye natwe amajambo dusanga mu gitabo cya Samweli wa mbere igice cya mbere kuva ku murongo wa 13. Yishimikije inkuru y'ukugene Samweli yahamagawe n'Imana, umwungere Steve Jenkins yarerekanye neza ko bishoboka ko ushobora kuba ukorera Imana ndetse ukaba no mu nzu yayo ariko utarahura nayo. Agira ko atera intege buri muntu wese guhora yiteza ikintu gishasha kiva ku Mana igihe cyose aje mu bwiza bwayo. Mu gusozera amakuru yacu twabamenyesha ko uwo munsi waheze igisata cya Sunday School bashoboye nabo nyene kugira ibihe bidasanzwe babifashijemo n'umwungere Raymond. Bishimikije ijambo riri muri Mariko gice cya 10 kuva ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 16. Abana baramenye neza ko kubwa Yesu nabo nyene bafise agaciro mu maso y'Imana. Kubw'ibyo bageze aho bashobora kwifatira ingingo birabasaba gutera intambwe yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo gutyo bakabona gucika abana b'Imana bwite.
Mwakoze kudukurikira, tubifurije ukwezi kwa 11 kwiza. Imana ibahezagire.